ukunqula ke kuthandaza lesisibandla sika tolo sika zulu sika dlanga amandla sika mchenge sika mabhanekazi sika nozinja ziyaflathela nakanti zenza umntana qhoma ka sixhanxe kaloko ndiyacama gusha lesisibandla zonke ke gazini lami unqula kuthandaza ndihleli kunye namagqirha asekhaya apha camagwini ndizawuthi ndinibuze ke imibuzo masicamakusheni ndizawuqala phaa kumhlekazi koneni masicamakusheni ndizawucela ukubuza mhlekazi wam ibhekile yokuqala ethi ikhutshwe xa kukhwintselwe emzini kuthiwa yintoni camagu
ndiosuba ndiyayazi qha ndiyilibe nekuyibuza
masicamakusheni unqula kokuthandaza sicela ukubuza mhlekazi wam iyeza ekuthiwa ngubhoqo usetyenziswa kwintoni masicamakusheni
wow mininzi imisebenzi kabhoqo ubhoqo uyasebenza njengesifutho ubhoqo uyakwazi nochela ngaye uyakwazi nomdibanisa kwamanye amayeza ufuna nomsebenzi wakhe ubhoqo uyakwazi ugxotha imimoya emdaka ubhoqo uyakwazi nokwenza isithunzi emntwini kungakumbi kofutha ngaye kakhulu camakho kodwa kandizudlula
masicamakusheni unqula ke kokuthandaza kutheni amagqirha agudusiweyo ethwala iqhiya enomahluko kuneyabanye camakho
camagu mhlekazi camagu mabhanekazi kungesizathu soba kaloku aba bantu njengoba begodusiwe bethwaliswa ezi zitafu bazazi into ethi bangamadoda okanye bangamagqirha kokwabagodusiweyo bahloniphe amathongo nezihlwele zakwamakwabo camagu
camagu unqula kokuthandaza masicamagu sheni siphinda siyabuyela kuwe ke mhlekazi le ntsimbi ithi ijinga phezindlebeni iphinde ijinga phaa ngemva kuthiwa yintoni igama layo camakho
ligeza
camakho ukunqula kokuthandaza siyabulela mhlekazi.